te ya izuba ritagira mu kintirwuma rurayera mwitumba horukarushaho gutoma ni muntabare mumumpamagarire ni muntare
Nimumure viyo nyambo yinyamibwa nara